se mompeng go a goela gore teng so ga ke a se fateleng banna ba ntha ba re ga gore sepe ka go mo lefteng mme ga ke roba e le go
botho
go a goela go nna go mejariwa
go nna go le botho
okay.
Press. Jesus!
She said,
the power of this city. Thank you, Lord Jesus.
So when you came, this thing was here. My lefty. You can't feel it now.
The God of abandoned city.
Thank
you,
Jesus.
You are shocked.
No, go lefting ha gore sepe ba tiet ga gole. So and then I decided go ta kwa ne hela today. And I met one namuti prophet Thuso. Kile ka molela mathata a me sa mosekele mo go so.
Ba teng ne le mase mo mpeng go a goela go gateng. So ha ke a se fateleng ba nna ba ntha ba re ha gore sepe ka go mo lefting me ha ke roba ile go
buti. It's like what? Fa go
I'm just okay.